te ashura
bele bele sera fon vandu besiram ah bele bolo
double seven
denjani kera nyonya mai bale bolo mode musoni kera nyonya mai bale bolo didiki jani kera nyonya mai bale bolo didiki jani kera nyonya mai bale no Fatuma tasa holo de mali you would have said la angata itula langa mado na kene la lube sira furu muso mi sona furu jonama odeni barika dunya Senegal ni tara la Guinea mangami ni tara Cote d'Ivoire ni tara Mali la mangami ali ni tara jinwa da mana ka de mitigi mangami ala nimba jensete
Karim Usmanov, Capese de la Guinée, Umaria.